kutiwa aga unite ikungani zalap so kufuneka withdraw very fast but siyavuya ukuba lapha namhlanje ngoba thina sithi we've got no time to waste time esilapha nomongameli sangakhela ne police station benikhala ngamavondo andiyazi into eziphilayo ezimpuku ezo ezompuku noba ngamavondo rintoni siyazifumza ngoku sihamba phozu kwazo yile nto sithi xa sithetha bazawuthama bawuphuze
Hambani isikolo nimamelo mama benu namatitshere
Siyavuya le uba lapha namhlanje sizise inkonzo kubantu bakuthi. Mayor, I'm sure uzayilungisa la ndlela. Ine potholes. Siyavuya. Namhlanje. All right, kufuneka sibeke under pressure kebe nale ntshebe le. Niyakhalaza nje kamani makalungise naye alungise le ntshebe alungise le ntshebe ndiyanithanda because yeyona protest erayithi le ningabe nitshisa indlela nenza izinto ezingekho emthethweni ngoba xa nenza into ezingekho emthethweni amapolisa azawunivalela so nifuni loo nto masilungise ndiyavuya because last time esilapha bekuthe akho mbala umeya uthi bayamfaka ngoba amapolisa azakwazi ukwenza umsebenzi kufuneka kube nee-lights bakwazi ubona ezi zikrelemnqa asezikhona ezimbalwa itsotsi phaa kule police station ziyivulile uthi ndithema kwedini phumani kule nto nikuyo yobutsotsi babancinci abantwana ya very young for criminality sanutshabalalisa amaphupho wenu ngecrime akho mntu owavumbuke nemali ephucukile impilo ephucukileyo iyasetyenzeka yile nto singurhulumente singenelela nangenkamnkam ngoba abantu bakuthi balambile abasebenzi silapha nje nathi sakhulela emikhukhwini akho mntu wavela serayithi iyawuba nomntu wavela kweliphi ilizwe edubai amsho apha esouth africa i-apartheid yasibeka kwezimeko sikuzo sanubenza ubutsotsi ndiyanicela ayindinwabi situka ndibona abantwana abancinci bejikajika eziseleni bebanjiwe ngamapolisa ayindiphathi kakuhle loo nto iintliziyo zethu ziyopha kubona abantwana babantu abamnyama bephelela ezitrongweni zigcwele itrongo ngabantwana babantu abamnyama ayisonwabisi loo nto uba kukho umntu ozawuthi wonwabile yile meko sikuyo hayi shem ziyamshiya ya no ziyamshiya but ke ootsotsi asizubayeka naba bazibiza amavondo ndithi faso siyabagqiba ngoku siyabacumzi siphozi kwabo general jinga andiwafuna amapolisa ngamawekuwenu uyabona amapolisa athathe isinqumo songangeni ipolitiki andiwafuna amapolisa azipolitician ipolitiki iyekele kum umkhaba uyekele kum nina funeka ningene ejimini umkhaba uyekele kuminista ndim ofuneka acengeke ngomkhaba ngoba ndikhathe nina yabona nesibapho esipoliseni umntu upromotwa after 15 years ndifuna uyiphelisa loo constable 15 years akapromote kaloku akupromote amavili upromote abantu abasebenzayo andilifuni ipolisa elisebenzayo libambe izikrelemnqa lizinikele emsebenzini lingapromote promota nabantu akufuneka bapromotiwe emsebenzini apha e-Eastern Cape le nto amapolisa azipolitician uwatsinisa amehlo bazenza ingani zii-expert bayayazi i-ANC abayazi funeka sibafundise isifungo ukuthi ubupolisa yintoni na yabona kukho abantu bebegqebhana pha babamba nopremier ngebhaki phaya ekhonferensini ye-ANC amapolisa afuneka bavalela aba bantu bamosha igama lombutho bayageza kungayanjani intlanganisweni yombutho yo kapabani gestulo. Yara kumtu nani kapa gestulo, ngani namboni sitata. Alo mnani, di
black belt ye taekwondo.
Akumelanga di kwele lendo kwa kune aga, because abantu abanon sonde na jenga kutulunga. Alo mnani, taekwondo china si jimele China, jimi apa. I'm not going to be able to do it. Arrest these corrupt bastards. Lock them up. And food abantu bangamasela apha besebenza umasipala betya imali yabantu. Valela. General, you need resources. You need police station. Ababa tu mas anga masela, and you want a political discussion na masela. Bopa, did you? Unen license ya londo. Ama police afunenga na bezi chomi na masela. Kutu ya chomi na ni police. Lichiga chiga ne sela. Umbutho noma ngophi na awusifundisanga ukuthi sibenge amasela. Usifundise ukuthi sisebenze abantu. Ngoba xa uhamba le ndlela yokusela kuba imali zikarhulumente and all of that, uyabona abantu bayaphela eNatal, bayadubulana emzinkulu. Isikolo sakhiwa okanye iholo kuthiwa imali yakhona yi-4 million. Xa kubuya ngapha kuthiwa hayi. Kutyiwe 34 million. Into enjani le? Sibe sivala amehlo thina singamapolisi. Abantu bayazenzela apha bacinga bafana kukavula zibhuqa. Funeka sibakline. Okwempuku ezamazigcwele yonke indawo. Sibakline sibafakele i-red tax. Uyayibona i-red tax le ityiwa zimpuku zife. Funeka sibafakele i-tear gas thina. Uyabona abantu xa besele isiba imali karhulumente be abanavalo. Uyabona kajongi nasemva bayaba nje kuyatyiwa kuyaqhafuzela yeye. Funeka siphelise loo nto singamapolisi. Sikhusela aba bantu, sikhusela nale mali. Sinizisele le police station imoto. Siqasha amapolisa extra. Le police station yakudala izawusebenza. Asivali. Kodwa izawusebenza ntoni xa nifuna ukwenza i-affidavit. Nabo bafuna i-affidavit zomtshato. Njalo njalo. Nabo banengxaki namankazana bazawuya phaa. La police station yakudala. Le intsha i-police station. Sibopha utsotsi ame ti. Andizutsho njani mfundisi ndithi nje sizambamba kule ndawo intsha le. So apha kule police station intsha kulapho nizoripota zona iikhesi siyavana. Kule endala nisayina iafidavit zabantwana besikolo, i-date of birth. zilahlekile uchilo kumu general watasizuifa apa sizisa K9 nyayazi K9 sizisa ama perete apa sizafaka le pops aya mazula anoto tisipozu ha le police station ayo police station nje eza vi empty kuza usekenzo apa. So ino ato sika ayo apa na mshani lakona ni msholoze vela apu president asnikezi ispondis sibuile kengo usizakuni siya tilivara mshana nibuya apa Lusikisiki jiza upinda nibuye ayo dozo asizo za sumeka ni chemene nchemene ni chane ino nisipoto kusu no premier. And I'm tempered with one in the premier low age in the untempered and comrade a temper and ever who tells us Vala as potholes. I'm a police officer who tells us TV. And if you need to have a good day, yes, I just started on the time frame, God, but tells us Vala. So, never the change is on the police station in the address in Roswell. CMZ in and on. CMZ. CSMS. So, after the Lusikisiki, as is we see tandaboos with criminals and crime. But as is a winner, into a crime, after seeing a 7 son in the community police in front. Kufuneka nenze i-street committee kwezindawo nihlala kuzo nikwazi uzoripota i-crime kwezindawo nihlala kuzo nibe ne-committee nisebenzisane namapolisa siyavana ya ngoba amapolisa akazuyiwina wodwa this fight against crime bazayiwina ngokuthi sisebenzisane nomphakathi community policing forums funeka sizigqinise. And never as a matter no attention upon the Uchi. Sister Renza Amanda every day when the Ucha 1% South Africa Bakuselet. London Singa in the car. So Namshanje is Lapel 6 6. West Venice is the 11th season in Pompong over. And if only let the Uchetwa get Dolopi, Uchiwa police station is in Fula is Dolopi. From the police station is in Gulaya, Pungakum Bafana, he made it clinic. But I got nice care on a pie sitting. In change up on a family, panga same fa. I go, it is not as nice as you see it from outside. Unubi sang. I'm a daughter, Ubia Valley. I'm a fan. And a police station in case sitting, I don't have enough. So Pepan Bambamuti, Abandabacha. Funeka kudlalwe apho kube ne-sports tournament iye kube neskinsango qha ne-drugs nidlale ibhola njengokuba iKaizer Chiefs izawutyiwa namhlanje station, money can be called, and you can listen that way. It's for him.